with the first to meet. Breaking up through the next door too. Everyone left back when they used to do. There's ain't two ladies chain across. Chain them on over, chain them on back. Chain them on back in the same old track. Wrinkle, speak, no, we can aim back. And the same two couples with a half promenade. Then wrinkle up through your places all. It's places all, all without all. Thank you.
set. Oh, a round of applause for 2017 while we're waiting for them to come into the room.
Da 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 da